Uphiko lokudliwa kwempahla selishaqa imoto yohlobo lwejagwa SUV kanye nemizi emibili, konke lokho kungabiza u-25.5 million wamarandi okukhalakala ukuthi okukaloyo wayeyimeya yeTheku Zandile Gumede. Ngokubekwa kwe-News 24, Gumede nabanye abangu-21 babhekene namacala okukhwabanisa, inkohlakalo, ukushushumbisa imali kanye-ke nokuqola kanjalo neyinsolo zenkohlakalo ethinta ithenda yokuthuthwa kukadoti ka-320 million wamarandi. Lolu phiko luthi lezi impahla eyishaqiwe zathengwa ngemali yayingena enkampanini El Shaddai, enye inkampani kezine ithintekayo kulwa keleli ithenda. Icala ke liyaqhubeka enkantolo enkulu yaseThekwini, KwaZulu Natal. For DTV Zindaba, nginguDoubt Phungula.